sanibona nemakhaya umombolo namkhizi uphakazwe ngubekucoba amavoko. So guys, ngi-artist esisentsha industry, ngizobroka ngoma nje ebaba yashisa amaphepha i-ones and twos, ngethemba abantu abaningi sebeyizwile. So ngizoyidropa, ngizonazisa nomusic video yonke into, cisha abantu bakusaphotha, kuthiwe ngikusaphotha ne-feedback ninginikeze guys, ni-download everything, ningilandele ko-YouTube, ko-Facebook, everywhere nje, Instagram, umombo everywhere, ni-download ingoma yami, then time ngithi ngisaphotha. Shayamau.